ubusuma buba hajya hose mugira ari muri douane ari muri tax interne hose unakurikiraje sheni ngene igenda yose n'ubusuma aho buri ubu nta byo gufite nabikihare gusanga abakozi b'igihugu aribo bafasha mu busuma bw'igihugu naramaramaye yo magiyo iyo ntivira hasa nje kuvyibonera ninde yo pfuye abimbwiye ubundi ho ntivyari vyara numwe ntivyari vyarasa digitalization muri bo kandi ihaya meza ntimumaramaye ari uko tuvuye hasi n'umushikirangaje wambe somugeza kamaramare kuko erega rijya nibara maze amasaha mwadutesheje muri hobere gusa kubera kwanka ngo tubakuye amatabukano nubu ndazi ko muriko murahinyanyura aho muzokwibira muga mumenye ko nanje ubu ndiko ndabiga muga muzobona inkoni kabisa ndabakubita mwese umwe wese kwiwe nta yindi nzira ngo na gato yakazi na muntu cye nta bintu mega nta kiri gihano gikuye atari inkoni naho umupfunga agenda aritwengera ati nzo yarya ngarutse nacho babibonamwo oya nimwiyumvire aho uwo muri obera ari wakopera nakamaramaza ari mwebwe jemba amaze kumaramara kabisa napfuma ntanga imihoho hako ngo mamvugwa komisari wa douane zero komisari wa tax interne zero none mushaka bigende gute upanga gusa reka mpanje uje wanje ni wazoshobora kwiba bigakunda ndababwire nanje nzosaba imana ni degize mfume mba nk'umuserebanye ngenda nicaraho mwiba ari hondi birateye isoni ngo twumvikane ngo urabona wewe wari gutanga imiliyari 2 none aho utanga imiliyoni 200 aya yandi turabingere tubigira turabingere tubihinyika n'ivyo ntibiba ndabifise gutya Jenga ndonde wa fiskaliste bu mutima. Muheza kukontrola, nanje nshanza. Kontre, expertise. None ngire gute, na confiance njiba fitie, ivyo nabonye na kamara maza. Chene prido confiance. Ha, nguradu tutse, nguwereo tugira tukwereki. Nguwereo tugira tuyarje, tuziru kilukuri. Gawge, ni mubigire, nubu ni nacho nchera. Awe, niki hugu nacho nchera. Mugabu uzo ufatwa natu. Azame, ngele bigene. Biramara maje ufati imodoka mugaharura enkar nguratanze nguradeduhanye truakare ijanire mwana wa mama agiye kwica wa mugwiza tunga wa mukomeresa mutoyi atagira fraud ndaguha fakture naya ntaguha fakture naya kumburi ko wekura vya bindi obere yaguhebera ivyo ndabiza ubu amafuti akogwa aratebwo reka ndabereka gashene kamwe nabonye muri tax interne jewe controller ngiye ndase gukopera no mudandaza aranyinginze ndase utegerezwa kuyatanga ate sa ngiye rero muri commission ya parité agacagera muri commission ya parité kuburana aha karondera bahigiturire muri komisiyo parite aterega ni miliyari 3 ngahana urimwo uraronka bamubereye igikashi ati nivyo ndirutse muri ministere bagacha barungi karaporo hari habakose muri ministere de finance ndababwire aga nimubona ndiko mvuga bo ngo nabo muri obere gusa no muri ministere ya finance abo bakoseye nabo muri ni obere mu bande baratoza ahantu mwari mubizi uko ari habatoza muri ministere ya finance nabo bakubereye igikashi iyo bavuze bati ukuri kugira kuvugwe niho ndabwira nti no muri ministere hariho ukuntu wizubaje ntihagire icyo uvuga bica bipasa none si iminsi hari ubwaga minisi wewe baravyicarana bati minisi turatomboye si hari reka tuzotreti iyi dosiye minisitiri agiye kugira iminsi ihere iheze decision en faveur y'umusuma no muri finance biriyo ndabe iyo shene ntiriho kaminisi iwawe siyo biherera
byose nabikurikiranye ubusuma buba hajya hose mugira ari muri douane ari muri tax interne hose unakurikiranye sheni ngene igenda yose n'ubusuma aho buri muri buka wa muntu yavuga ngo harabavye muntu zikobera ntako akantu ntimwakumvise ngo harabavye harabavye baraniraguye gora katsi kanyu urumva derekana ko mpanganye n'abasuma doye abasiba igihugu turahanganye kubera tuhugaye ngo harabavye harabavye nagira hari kubaba iyo leta iriko iraronka iretiro se bica bigenda neza haba abasuma bariko bibigihugu niho hari kuba mugiyumvire amahera yinjye muri leta niho haba habavye none umva atari umwasa umuntu umva atari abasa bo duhanganye ico gihe rero ikobero harabavye nta wasubiye kudedwanira ikobero iyumvira nk'ahantu usanga atanari morokezi birizo hahagarara bose bagaca bajya gutondesha amaremoroke ngo asanga nashensaga hahagaze amaremoroke 20 ikobero baharenganye n'impaka baharenganye neza neza oya nimusigurira ingene jewe noba ndi munyagitega ngaca nja kudedwanira mu Kayanza sigurira jewe noba ndi munyamuyinga nkadedwanira mu Kirundo kandi vyaciye ikobero mbwira nibiki Obere murumva kwara mugwaye aha harabavye reka duce twimukira hariya uraze cyari cyo kugwara n'umuntu afise inkoho sirasiye umuntu akugerobeka ko niwe wambera gutwengera urumva hajye urashobora kuronka n'umuntu acaza aho guhirengwe gusamara ngo wamufigishije ngwego reka rero dukore uraze kugwara n'abantu bakurya bakwihishije ko muri bibiliya nama ndiko ndabasomera imirongo ihana sinabasomeye haragowe umuntu yicira uwundi mu kuzimu simukatuye tuvuga indyajya nta muntu yankana n'indyajya nka Yezu Yezu yarankana n'indyajya none cyane cyane zikunda abantu bameze uko yaye ngo mwabwoko bw'imamba mwe sha yaratukanye kandi batwigisha ngo ntutukane mugara tukuraze umuntu akwisima ngo mwamvamwe ngo bera hino ngo mwebwe ngo murere inyuma ngo naho muri yimva ngo muri amagufi ndani umuntu yorobeka numuja numuhimbiri ntacamaze umuntu w'indyarya wese ko ntazishaka kubaka igihugu cubakira ku ndyarya abiyorobetse ntabo tugaca tugenda duhezeje kuri igihugu nyine cyubahiro makuru w'igihugu turashima cyane ingene uri kuraturongora nawe ahejeje kunyica birababaje